Historica.
Kaka Moise the presentino from Wizard Paradise. Unasikia hiyo? Namba moja. Aha. Tore, tore. Tore, tore.
DJ promoter.
Wewe ni namba moja.
Chaguo langu, mwangaza wangu wa macho yangu. Kuwa na wewe mina nenepa. Nikikukosa mama nitakonda.
Mama Angel Mkuna, yo, the big massage.